I'm doing it in the back. I'm doing it in the back. abaka sarkin mafadan dambe da kawo wanda alamati irin kalam haka
wanda
dari ke amana kai
ne ke kamara kuma muna saka
kuma kasake ni baba ka da kunya ka
Yes, sir.
Yeah, sure.